sizocela ukuthi ke sibingelele sinoba simageba cishe ngathi sijula production yashona futhi sijula
hayi
khona isi ono ba manje
hayi isekhona isa ono yibini phela nje
okay
baba baba dokotela ke sibingelele sibingelele ngomncane bonke kubaba dokotela TV
asibe ukuthi sijula kunabantu abafuna ama production abazoba nemshado abanye njengoba baya ukuya graduate abanye isaya usakwazi ukuthi umuntu animeme nizomenzela umsebenzi wakhe
babudokotela sinabo abantu abenza lo msebenzi kwikhampani so basakwazi ukuthi beze bazokusiza nje kulezo zinto ezifana
lezo kusuke beshutha basuke benzani
ya basuke bezokushuthela bakwenzele bakufakela on USB umsebenzi wakho nje wonke
wokusebenza
ya
okay inkampani sinesikhathi kanani soqedile u-6 months kodwa noma mhlawumbe ivanele ukuthi babudokotela nenshana uvuka kuqala
okay seyiqedeke more than 5 years
inkampani seyindala
hayi indala
babudokotela inkampani singayithemba Kuhle, kuningi efuneka sikhulume namhlanje. Besiloku sikhuluma namhlanje, ngifuneka sikhulume isikhwama se lesi othi sika 8000. Uthini naso?
Babudokotela, kunabantu abasithintile bathi bayacela ukuthi siba sithu ukuba extendela kancane isikhathi. Ngenxa yama product esiwasebenzisayo ashodayo. Sithe sizobanikeza abo 2 abazofika before kushaya umhla ka 15. Sizobanika ngale price ka 8000 rand.
Uthi abantu abawu2 abasasidinga basenga sithola.
Basenale ithuba lokusithola until kuze kushaye nje umhla ka 15. Yeah, then after umhla ka 15 sobe sesibushela ku normal price yaso ku 15.
Ake sibukele nakhumbula sikhuluma ngebhodwe le mali. Sibukela ukuthi seliyaphoseka yena singaphoseki kunjalo ubungozi abukho ubungozi obukhona.
Babudokotela ngebhadi elikhulu ibhodi asikwazi ukuliposa kufanele umuntu asifikele yena and alinabo ubungozi akukho gazi elisetshenziswayo ubungozi abukho ya
ukusho ukuthi uthili akuye kuthenda ukuthi sithwale isithwalo
cha alisona nje isithwalo
asibuke ikhombo uthini ngekhombo ikhombo usafuna ukisho ngekhombo
babudokotela ikhombo le yegambling isekhona bese kuthi kukhona ikhombo entsha esiyenzile engeke izithathe isikhathi eside futhi kuyikhombo yabantu ispray samasoka kubese kuba nomkhulisa nduku
okay
yeah kuba babudokotela kusiza ukuthatha ispray umthola umuntu obomfuna uthola ukuthi uma esefika akasakwazi ukujabula so kukhona ke ispray nomkhulisa nduku kuhamba konke ku 1.2
1.2
yeah 1.8 sorry
1.8
yeah
1.8 ukushuthi umuntu befuna ispray samasoka nilo khulisa induku
yeah
uzokwazi ukuthola kuhle kuhlangene
uzokwazi ukuthola kuhlangene
ake sibuke lo mgede uyabathembisa abantu ukuthi abake bavashe emgedeni bahlukene ukuhlupheka
babudokotela kunomuntu njengamanje ohleli nemali aphuma naye emsebenzini retire uyibekile nje ngoba akazi uzokwenzani sithi kulo muntu akasondele emgedeni athathe into ezokwazi ukusiza le mali ukuthi igenerate phela yande khona ezokwazi ukuqhubeka phile ngoba akukho la ezoqashwa khona makuphelayo
angakwazi ukuthumela umuntu wabo bathena hayi uzofaka imali uzothumela umuntu manje into enjengalezo nokuba yisaphi
hayi babudokotela mawusasaba ke uzokwazi ukulunga kufanele uzifikele wena ngoba wena kufanele uzitshelele lamadoda ukuthi ufunani ya wena ufanele ukukhuluma nawo
uthi hoza nemali ngakho nga 50000 ngibakhele le nto le same day
babudokotela sikwenzela i magic lapho sithi fika nale mali sizokwenzela le nto uyibone same day ukhona la uhamba usubone ukuthi kwenzakalana
okay
yeah
le nto yenzelwa emgedeni yenzelwa kuphi
yenzelwa emgedeni yenzelwa emgedeni babudokotela
uthini kimi mina akwenziwa into yodwa emgedeni sikhona lezi ufukuzithola lapha
angithi umgede babudokotela ikhaya lamadoda amakhulu so iwona asuke anezinto eziningi ozifunayo asuke zikhona lapha kuona okwakho kusho ukuthi mina ngifuna 1 no 2 bese beyakwenzela uthole usuke nawo usubonile ukuthi nayo into yenzeka
akusabeli
Ey, yakufanele ubheke ukuthi ufunani.
Uqala ubuke ukuthi yini oyifunayo.
Ilo idinga leyo kusaba uyibeke eceleni.
50000. Yini ngayi umuntu omengafika no 15 ongamenzalana nikhona?
Babudokotela kumuntu.
Uma ufuna ahleze phethe u 50.
Cha babudokotela kumuntu oqhamuka ephethe u 15 sikhona isikhwama. Uma ukuthi akasifuni isikhwama, zikhona ezinye izinto esingakwazi ukukunika zona sithi nje wena fona usho ukuthi okay i-budget yami ila yini engayithola then bese siyakwazi ukuthi sikubhekele into ezolingana ne-budget osuku nayo.
Okusho ukuthi asike isidingo ukuthi uzube no 50 kuze ukuthi kube khona into eyenzekayo.
No. Lowo nje uma uno 15 uyafona bese siyakutshela ukuthi okay na indazi nalezi izinto ayikhona ubone wena ukuthi kuphi-ke mhlawumbe ongakwazi ukuhambisana nawo.
Ake ngibuke le board. Uyalifuna umuntu, right?
Yeah.
Waphepha uliyangena e-board?
Lutho ngeke.
Uphosa kanjani noma mamsela?
Woza, kuyafanele ufike nje. Kufanele ufike ulithathe. Ngoba angithi kufanele sikwenzele kwadokotela ubone ukuthi i-board lenzani.
Mm-hmm.
Before ulithathe ubone ukuthi okay, i-board nayinto eliyenzayo. Then bese uyalithatha ke sewubone kahle ukuthi kwenziwani la. Asifuni into ozoxoxelwa yona, sifuna into ozozibonela yona.
Okay. No, let's do this is ibalekela ukuthi sisiverify ngoba ngibalekelane into ezokwenza kanjani. Uzoza umuntu esebuza ukuthi ibhodi lifana ngoba useyifakile imali hotel zoposo. Acace nokuthi ibhodi aliposo.
Aliposo odokotela, uma khona othenje nje uzokuphosela faka imali akuthina lapho. Lakuthina nje aliposo ibhodi ofanele usifikele. Yeah.
Sesivala nje. Ikuphi ongafisa ukusho bani?
Babudokotela kunabantu abaye bathi mhlawumbe kwesinye isikhathi abasitholi. Kukhona nenye i-channel esitholakala kuyona TC Jula TV2.
Mm-hmm.
Uyakwazi ukusithola lapho uma kuthi khona okunye ongazange ukwazi ukuthi uchazeleke kahle.
Okay.
Uchazeleke. Bese kuthi babudokotela abantu abadinga izinto ze-gambling zikhona, siyakwazi ukubanikeza ispray, uphondo kusekhona, umdonso wamafutha ukhona.
Ukhona.
Ukhona babudokotela umdonso wamafutha abawuthathile bayazi ukuthi kwenzekalani. Nanokuthi ke babudokotela abantu abakhulisa induku. Uyabona kukhona lento le ye toilet paper. Induku yakho babudokotela mayivukile ingakwazi ukungena kule nto le yaya. Hayi ngeke sondela ndoda zami.
Ushwa nje?
Bangalambisa omama bakithi.
Hayi no ngeke uze ngisho lusa. Yeah, babudokotela ngoba sizojabulela bese nobabala nomageba. Uthi wena ke ofuna ukukhulisa sitho sakho akufika akusiza kakhulu nani ke enajwayele ukuphosela izinto uthi uthi ibhodi aliposo
babudokotela ibhodi
kodwa usasho ukuthi uma ungenawo 50 kwakwenza into ey'nkulu oza
no-15,000
khona inamba
inombolo esitholakala kuyona 0783170554
enye i-channel othi bangakwazi uphinde bakuthole kuyona ukuthi okunye abakuthola ngala
TC Jula TV2
TC
Jula TV2 TC Jula TV2 sizoyibhala nala eceleni kwenombolo nje enzela ukuthi bezokwazi ukuthi bayibone.
Okay, it should be written, it should be shown.
Yeah,
okay.